got it. Oh, you think you got it. You got it, just don't get it.
Well, there's nothing at all.
We get together. Oh, we get together. Except it's always better
when there's feelings involved.
And what they say is love. Nothing is forever. Then what makes? What makes? What makes love the exception? And why? Oh, 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 why are we still in denial? We know we're not happy here.
Sing it, 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 s